He kauai na pari, ke nihi ai laikanele, he uha na pahai kali. Until